Pyramid TV, we are on time.
Yes guys, yes, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa kabiri gatanu indwi. Ndi wa musore wanyu Mr. Black, wa musore wanyu yama abashikiriza, yama exclusive news, yama showbiz, yabaririmbyi b'Abarundi guys. Gumana nanje rero, gumana na Pyramid TV kabiri gatanu indwi. Ni hano nyine kuri Pyramid TV muzokwama muri ronkira bya biganiro biri hot, biri show, biri on top kandi biri ku mwanya guys. Kubana nanjye rero ni kuri Pyramid TV kabiri gatanu indwi guys. Icyo tubasaba nuko mubandanya mudukurikirana, subscribe, comment na like yawe cyonyine guys, ama tubashikiritse ino exclusive y'uno musi guys. Yes my people, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, ndabazaniye best exclusive news guys. Hey, gumana natwe, gumana nanje ni kuri Pyramid TV honyene guys. Muko murabikurikirana ni insat visa turama baffle kunchuro iwe ya mbere ageze i Dubai ma people. Uyo ni insat visa turama baffle kunchuro iwe ya mbere ahonyoye ku butaka bw'i Dubai. Hey, sat b agiye gukora iki ma people? Sat b agiye guteramisha abafana ndundi ma people. Gumana nanjye rero, gumana natwe. Uyu ni Sat B ku munsi wejo azoshobora guteramisha abafana abarundi bose bari i Dubai guys, ku itariki imwe z'ukwezi kw'indwi ma people. Uyu ni Sat B satura ma bafle agiye gukora ibitangaza bikomeye cyane i Dubai. Nicyo giteramo kiwe cya mbere agiye gukorerayo ma people. Tumenyereye abaririmbyi benshi nka Big Fizzo, Traumati, B-Face n'abandi benshi ba Vicious Love nibo basohoka igihugu bakaja gukorayo ibiteramo bikomeye cyane. Ubu naho ni Sat B satura bafle agezweho agiye Dubai, yakiriwe neza cyane nk'uko muri kumwe nabibona, yakiriwe neza kose. Umuduga yagiriyemo ni umeze fresh sana ma people. Icyo tubasaba nuko turindire umunsi wejo Sat B satura bafle ukuntu azoteramisha abafana ndundi n'abafana bakunda umuziki mwiza cyane guys. Turabakunda cyane. Icyo tubasaba nuko mubandanya mudushigikira, mukugira subscribe, like na comment yawe, ama natwe tubandanye tubashikiriza ama news ari on top. Turabakunda cyane.
Dubai, I'm here, yeah!